noy sidii riixa geelo dhashoo ilmihii laga reebo naransigii uu hilowdaanay ruushiyaa wada hareemayaaye
noy riteedii cashaqaaga ogoho ku rakiiban wadnahaygo wareer jacaylo rismi loo taagay baahan eshcalayo raadiya